turabaramukije bakunzi ba Imperial TV bivanye naho muherereye bwa ke canke myiriwe kuri micro tubibutsa ko muri kumwe na Iterite Kabela aka Tequila no musi tukaba dufise umutumire ari we tugomba dukorane nawe sinzi ko yo twibwira
akazina kanje nitwa Dennis Maneke canke Dennis Black canke Maneke mu ncamake ego
yeah Dennis Maneke ngo no muririmbyi yabikora neza cyane cyane muri hip hop Dennis Maneke watanguye kuririmba ryari
je ndu muririmbyi wa kera nubwo abantu benshi batanzi je natanguye kuririmba muri 2009 no natangura umuziki wanje wa mbere ego
Dennis Maneke kweki washimye kuririmba umudiho wa hip hop
umudiho wa hip hop gusa waranjemwo kandi muri je narumvise ko ndawukunda cyambona yuko no ririmba hip hop nuko
kubgahawe ubona hip hop mu Burundi ifashe gute
hip hop mu Burundi ifashe neza nubwo abantu bayifata kutariko ifashe neza hip hop kabisa
bo Dennis turafisa yandi makuru ko wigana Fabelove mu kuririmba ivyo nivyo Fabelove niwe yoba ari inspiration yawe canke
uyo muntu yabahaye makuru ninde oh yeah ichi mibintu bitatu byemeze ko nigara Fabelove canke wabyumvise mu bandi babivuga sibyo just nigana Fabelove kumburengera niwe yoba nyigana sinzi
Dennis mwarigeze kugira beef na Fabelove.
Fabelove. Oya je na beef dufitaniye. Ariko urashobora gusanga je yarayingiriye ntavyo nzi kuko urumva nk'ibyo bya mbere ungiye ntavyo narinzi. Ashobora kuba yarangiriye beef ariko je nta beef nigeze ndamugirira. Yego.
Black hari abantu bakeneye kumva neza na neza Dennis Black. Ninde urashobora kubaha flow zawe bakumve.
Ndagutahuye neza flow gute kubacana ndibaza ibyo oye turaza kubivuga ari ikiganiro giheze kuko sinotangurira kuri freestyle ifo ko freestyle uhereza ko ego
Dennis nubwo ayo gucuti mufitanye na Satbi
Satbi ubucuti dufitaniye bo burahari burahari ubucuti ariko sinshimye kubuvuga
Dennis andi makuru dufise nuko uba warateye inda mushiki wasatb mwabitaranye na mushiki wiwe
ya ni atari sal abantu namwe muramenya makuru rero ayo makuru wayakwihiye mama we oya nuko sino biharira ibyo byo nibyo kandi nta byinshi no bivuga ko nibyo umwana arahari ego
Black uyumva gute kuba ufise collabo na Satb ari we bofre wawo
mbo collabo birangyoheye uko no muririmbyi deja yanditse izina kandi tukaba tuva hamwe mu kanyoshi kandi akaba ari na ibazi nawe akaba ari na nuko nyene umva nyumva neza kandi nararyohewe maze kubona anyemerera gukorana nawe kuko niteka ari muri ridasanzwe ego
Dennis nuwa muhapere wemera sana nga Abuja
umuraperi wa mbere nemera nijiwe kwanze uyu ni umuraperi wa mbere ndindi umuraperi yemera hamu wa kabiri nemera nuwo muraperi wese akora rap azi cyari karakora umuncamake
Dennis amwe uhura na bface n'akayika jambo wamubwira
wasa pize kurize ikintu no mubwira gusa nakomeze uko akora neza kandi yige no gufasha abo bose bavanye hari imanamba we acahumva kuko arazi imigani myinshi ikintu no mubwira gusa nazaribuka iyo yavuye. Ego.
Aba fans bawe none bitegeje ari song ya wewe na wasatb.
Akunaga kimanyi. Nitowe nyimbo na msanii mkubwa. Afu niseme siku. Ibyo ntibibaho kabisa. Nibangagi wanje. Nigiwo twayikoranye. Ego.
None Dennis kubatazi channel yawe ya YouTube itwa gute kugira bagende kugira ama subscribe.
Kuri YouTube ni Dennis Maneke. Kuri Instagram ni Dennis Maneke. Ego.
Okay, Dennis Black. Nakaye kajambo kanyuma wabwira abafans ba Imperial TV desa 57 n'abafans ba onyene.
Mbo ntangura guhera ku bafans banje. Supporting umuziki ndundi. Ntu supporting Maneke kubera umuzi wa mumubona mu site. Oya, mu supporting kubera igikogwa akora. Ibyo iyo message ndayitumbereza ku bafana b'umuziki n'abafana biwanje. Hanyuma ku bafana ba Imperial TV nibaze yuko batoho kuyitinya. Imperial ihari ku bw'abantu, uwo wese afise icyo yerekana, icyo avuga kugira yiteze imbere kandi ateze imbere igihugu ciwe. Nubwira karibu cyane. Hama murakoze.
Dennis umu rapper aheza ikiganiro na rap, washobora kudusezera neza nk'umu rapper?
Yego cyane. Mini Maneke never die. Napiga wengi kushoto kulia wana cry. Missy rapu kama Master Prof Tony. Na rapu kama Baba Level from Wasafi. Sinigera ndapura ngawawa diri mbi bapfaku. Jesse nze murakoze.
Bakunzi twari turi kumwe tubashimire cyane kuba mwadukurikiranye. Dushimire kandi n'umutumire wacu Dennis Maneke kuba ya duteye iteka katwitaba. Dennis Maneke twizere ko n'ikindi gihe tugutumye ko uzotwitaba. Yego. Hanyuma mukurikirane, mushishikare gukurikirana ibiganiro byacu, mutibagira kugira like, commentaire na share. Tubashimire cyane. Nawe ubutaha.